ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu asheshe ayolthola usizo.
Kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu ukuthi ke uma nje usesikhungweni sezempilo hlola yonke into.
Yonke.
Hlola yonke into. Ungene kuyo yonke iminyango ubheke ukuthi ngabe kusahamba kahle yini.
Noma phisa into siyayi siqhuquzele konesibethu ukuthi as we impress on into ka preventive approach sifisa ukuthi ukucheck amehlo kube yipart ye screening. Uscreening uzokhumbula ukuthi with ukufika kweCovid we also introduce ukuthi let's screen for Covid. Ezinye zezifo njalo ezingenza ukuthi umuntu abe affected emehlweni it's what we call herpes zoster. Yabona lokuthi uyibhande.
Yebo.
Yes. Okay. Lelo bhande ke yona happy zoster. Now when you have that bese affect ihlo ngenzeka la affecte ke ngabe usebenza. Now esweni kunama nerves awu 6.
Usakhumbula
asebenzayo.
Ayakreva labantu.
Ayidokotela bayakreva bafethu.
Usakhumbula ukuthi lokhu
ama nerves ke maphisa affect a different parts.
Absolutely.
Njengoba usisi ethi it's either you are short or long sighted.
Okay.
It may be because the nerves that will go into the lens or the muscles that control the lens you won't affect it. But ngesinye isikhathi uthola ukuthi uyabona kahle but at the back the macular part yehlo iyona ethintekile or the nerve itself the optic nerve okuyiyona nerve controller ihlo
yenza
ukuthi ukwazi ukubona iyona affectekile so zonke lezi zinto yayekuthi umuntu akacheckwe ukuze sazi ukuthi wena kuwe yini yakhe inkinga yingakho futhi maphisa siyayisithi akangathi umaphisa awungiboleke izibuko zakho mhlawumbe ngizobona ngenzeka ukuthi inkinga zena
ayifani
so yiya be specific and be checked
amehlo akho.